Hallelujah, Father, praise the Lord. Go with the lintula mudimuaka. Get that is some letters, Chavis. Oh, fire, fire.
Oh, oh, can you worship you, my Lord? Hey,
Judas,
Tabarto,
hey, Judas.
Judas.
Ke nete ke a boa
muruti muruti
oh fata
o kwile
Judas ku jwe ditse gore Jesu Kriste o a boya oh fata fata
gore modimo mo modimo a bala le nna le gone bana
Judas ari yere re bontsha baba ku wena wa mathlono ari yere tsebisa motse ka motse gore Jesu Kriste o a boya ari ye Judas
ari ye muruti re meseng tabara betha.